tutaidhinisha amani, na wale ambao watapiga kura wataambiwa wawe kwenye hatua ya nne pale amani kwa kupiga kura, na wenye kadogo kubwa watataja kupiga kura.
Yeah, I'm holding. I don't think it's going to be.